nk'uko mubibona turi mu rugo kwa Madame Cravera agomba kutwereka bya bintu yatubwira yuko bakora none rero turamuhaye umwanya atwereke ibikorwa bakora atuganirire kazi
murakoze cyane ego turashimiye Imana yo mu ijuru igize imbabazi ikatwemera ko n'umunsi tubaho none reka tugirire ubuntu ibi bikorwa byacu umuco wera ukaba watugendeye kugira ngo babone ibyo twavuze ko tutariko turabesha twavugishije ukuri kuko mu ntumbero yacu turi hanga ryera ubwoko bw'Imana budashaka gucumura kubesha rero turanezerewe cyane nashaka ndabereke rero ibi bikorwa uko nabivuze ko biri kubirakorwa iyi association ifise ibyizigiro kandi yitwa association by'ibyizigiro kw'abantu bose mu bwoko bwose kiretse ko Imana ivuga ko turi ubwoko bwera gusa imiryango yose yo mu gihugu cy'u Burundi murabona ko mu gihugu cy'u Burundi bavuga ngo hariho abahutu hariho abatutsi hariho abatwa ariko icyo Imana izi umuntu w'Imana gusa hanyuma rero narakoranyije abo bantu bose turaje hamwe mu ntumbero yo kuvuga ubutumwa ubutumwa bwonye n'umuntu yaba ariko aravuga utari mu bikorwa Pawulo niwe yavuze ngo nshumukuza yanje maboko nkatama kugira ngo ubutumwa bwanje ntikumbure ntigusuzugurwe ngo buboneke ngo ngiye gusega hama rero muri ubwo butumwa uko nagenda kubuvuga nigisha abantu gukora ibikorwa aha murabona iki ni vase iyi noneho itandukanye n'izindi iyi ni vase y'isima nararusaga amahera y'agasima gake ndagenda ba bene data bari mu isite bavuga ngo bamwakunda kuvuga ngo nabata ariko n'ihanga ryera ndabigisha ndarondera umuntu abigisha gukora ibintu bikomeye by'isima iyi ni vase umuntu ashobora gushyiramo amashurwe urabona ko ari vase nziza ikomeye igisharizo cyiza baba bashariza mu masengero baba bashariza mu masaro yabo iki ni igikorwa rero cy'amaboko y'abantu menga bakunda kuvuga ngo twe ntitura bene gihugu kandi ari abari abene gihugu nyine ubu rero mu ntumbero yo kubabwira ubutumwa nabonye ntitubabwira ko ari abene gihugu ihanga ry'Imana Imana yabahaye ubumenyi bwo gukora ibi bintu tubafashiriza mu byiyumviro byabo mu gufasha si twe twagiye ngo tubahaye tubaterura ibi twakabuye habaye nko gukabura ibyiyumviro byabo baca barabona mu buhinga Imana yabahaye mu ngabire Imana yabahaye ko bashobora guhinguramo ikindi kintu apana inkono yo gutekamo gusa n'ikintu cyo gushariza naho biciye mu kubaganiriza no mu kubabwira ijambo ry'Imana aha naho murabona aka kantu uko nakaberetse mu minsi iheze n'akantu gakorwa mu bihundahunda hama rero bitokatoka ibijya tumenyereye mu Kirundi nagiye gusuhuza bene data niyumvire ukuntu abantu bacanyemo mu Burundi naragendagenze abateshejwe izabo n'abasigaye mu gihugu hagati turaronka uburyo bw'ukuntu tuganira ariko ndatera intambwe ndagenda mu gihugu cya Congo nsangaho rero abantu bahunze mu 72 nabo nyine bari bazi ngo ngo bakavuga ngo ni umututsi ngo n'abatutsi babo ngo babamereye nabi 72 ariko ngenda mvuga ngo turi hanga ryera ngenda ndababwiye ubutumwa bwiza baranezerewe cyane bakenye asanga bari kubarakora utu tuntu noneho nje ndababwira ngo dufise irindi shyirahamwe ry'abantu turiko turamenya ijambo ry'Imana turiko turigisha ijambo ry'Imana ry'uko abantu bose barimwe n'Uhoraho ari ihanga ryera iby'amacakubiri imbere y'Imana umuntu afise amacakubiri atazoja mu ijuru baranezerwa noneho ndababwira ngo ingo mwinjire muje muri iyi association namwe ibyo mwagiye ubuhinga mwigiye hariya muri Congo mubuzane mu bukorere mu gihugu mujye hamwe n'abandi nuko ni ibi bikorwa murabona ko tutibesheye ari ibikorwa by'ukuri. Ah, utu natwo murabona ka nako nyene na gakono kibumba gusa kurya abahora bakora inkono. Murabona nako kwa akantu gahinyanyuye nako nyene n'igikorwa cyo muri bajya bene data bagomba kwiteza imbere bakora mu buryo butandukanye. Murabona ko aka gafise forme imeze uku naka murabona ko badushyira ko amakorera atandukanye mu ntumbero yo gushariza kugira ngo nabo nyene baje mu bandi banyamyuga bari mu gihugu bareke kwikengera no gukengerwa n'abandi. Akankuko nakaberetse ni ka kandi niyumviriye ukuntu amasashe narumvise bavuga ati amasashe ukuntu atembera ashobora kumva mu masashe aronona indimo twagiye mu maformation menshi atandukanye y'amashyirahamwe akantumira bamaze kumva aka kasosiyasiyo baratubwira ukuntu amasashe yonona indimo ari ikintu kidafise valeur. Hama rero tuja tubwira umugambi wo kwiyumvira gushona aka kantu kameze nka kosubira isashe akamubona ko kusheho hejuru ni igitenge twikorera mu Burundi kimwe bita ngo kotebo. Hama rero turarondera umuntu ndarondera umuntu ashobora kutwigisha ibi naha nta buryo buboneka twari dufise sindarondera uwo muntu ndamukura hariya nawe n'umuntu yari yahungiye muri Tanzania mu gihe cy'intambara nawe aza afise ubumenyi uwavuye muri Tanzania aje noneho yigisha abasigaye mu gihugu hagati baba bahunze n'abatahunze aca mbonye afise aka kantu nanjye ndondera uburyo mu kubigisha gukoranira hamwe noneho murabona gaca kavamo kameze nk'isakoshi aka kari ngaha nako aka kirabura ni ibitambara bimwe bita poperine. Murabona ka gakotebo kabaye dekor abona ko ari umutima mu ntumbero rero mu mugambi wo kurwanya amasashe no kukaburira umuntu mu bumenyi afise kuja hamwe n'abandi kuko babiri baruta umwe ibi ngo umuntu umwe ntiwigire inama wifasha gusara ntiwifasha gusaro ni intumbero rero yatumye tugira ibi ikintu cyose umuntu azi akakizana si byo gusa rero hariho n'abandi bantu b'abanyagihugu birimizi nakuze mbona abantu bazi kujisha bakajisha inkoko ariko nkabona ibintu byabo bakora menga n'ibi mu gukora kwabo bakora ngo bazorire mu bugari gusa ariko ndabona n'akantu keza namwe muriko muraraba urabona ko ari akantu keza cyane kugushariza niko banakukurira mu bugari gusa umuntu agateretse ahantu n'akantu keza nabo nyine nca numva boja hamwe n'abandi nk'abanyamyuga bato bato ariko Imana ishobora guhezagira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira igikorwa cyo mu maboko yanyu. Aka rero marakoko umuntu ashobora kugiramo urabona ko karyoshye uteretse ku meza ushize ku kabati n'akantu keza cyane. Aha rero muri intumbero nabo nyine bari kwarakora uku mugabo keretse ko tutararonka ni isoko yo kugira ngo babishyiremo ariko turaje hamwe tugashinga intahe abavuye hariya mu misozi abavuye hariya akabona araje mu gisagara Gitega akabona aricaye hamwe n'umuntu ariko arajisha inkoko nk'abatera ibyizigiro ko kumbure hazogera igihe tukaronka aho tubishyira bakaronka isoko ibyo bintu byabo bikakogwa noneho bakareka kwicara bavuga ibitagira ikimazi. Harya rero abantu bicaye usanga bari kubavuga ibitagira ikimazi byinshi turicara ngaho tukahaga ijambo ry'Imana abantu bakabashingira intahe n'abatarakizwa noneho hakavamo abamenya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ashobora gutabara umuntu wese. Hanyuma rero twigeze no kuja ku hariya muri site ahantu mu gihamagara muri komine Taba. Ibi ni ibikorwa bya bene data bamwe bavuga ngo si abene gihugu ariko mu ntumbero yo kubigisha nabo nyine kubana n'abandi ibi ni ibikorwa byakorewe Itaba n'urya mwene data nawe nyine mwagiye mwamubonye ariko arajisha ibintu bisa gutya utu nawe nyine n'utuntu ni turya nyine ajisha ariko tugasha tuza hamwe naba bandi bene data bo mu gisagara cha Gitega abo muri commune taba nabo mu gisagara cha Gitega mu mpande zitandukanye mu ntumbero yo gukomeza ijambo ry'Imana. Nuko hariho nabandi bakora utu tuntu utu dutaro bamenyere bakora gataro nkaka kamengana ko kugosora yamwe biharage gusa cyane ku gutora yamwe umushe ariko kanako nakandi kantu gashobora gushariza nabona ko twagacyase ko idrapo y'igihugu n'uyu munyagihugu azi gukora utu tukamwereka ko atarako kugosora ibintu gusa aje mu bandi bantu bazi umwuga ashobora gushariza kikaba ikintu kiranga akaranga kacyo ku Burundi murabona ko ariko idrapo y'igihugu naka nako murabona n'akandi kantu gatandukanye cyane n'izi zindi nkoko naka urabona ko umenga naka aka kamaze imyaka myinshi cyane tumaze imyaka myinshi misi tari mike kuva dutangura kuva mu 2010 twarage turaronka bakiriya utu twotwo bakeyi aka rero nako ni mu bangutse nabo nyine bava muri Tanzania batashoboye umwuga w'ushona ariko bafise uyu mwuga wo kujisha utu tuntu urabona ko ari akantu keza cyane kandi ko gushariza nako nyine womenga n'inkoko ariko si inkoko nakandi kantu keza cyane murabibona nabo nyine aba nabo muri commune ya Itaba bagashyabaza hamwe n'abandi bene data b'Igitega n'abava mu mazone atandukanye n'ibi ibikorwa turiko turasengera Imana kugira ngo Imana idufashe bizogende neza tubone isoko. Iyi nayo ni isakoshi itekera impuzu nyinshi murabona umuntu ari ku rugendo n'ibi n'ibitenge bya kotebu ibi n'ibitenge bya kotebu umuntu ashonamo aya masakoshi ni wa wundi nyine ashishikara abandanya yigisha ibi hariho abantu baza bakiga bagasohoka tukabasohora bakagenda ariko bagasohoka ata mashini dufise cyangwa ata mashini batwaye ugaca umenga ibyo bize byapfuye ubusa. Ibi rero hari abana benshi baje kubyiga hariho abana bananiwe mu mwaka w'icyenda bene data nabo nyine muri aba babumba ibiri bene data bavuga ngo nabatwa ariko bamaze kumenya nabo ko ari ihanga ryera nabo nyine baraza mu bandi bana ahantu arigeze kugira iyi asosiyasiyo ndayigirira ngaha muhira abo bana babatwa bakaza bakabana n'aba bandi bana bo ngaha baramaze umwaka n'amezi atanu bari ngaha ariko bariga ibi mu ntumbero bamaze kubona ko menga ntaho biri ko birashika bava barasubira mu mihani iwabo. Rero n'ubu turiko turasenga Imana yadufasha ibi bintu bikazokomera tukazoronka iyi myuga yose ikaja hamwe tukaronka ikibanza ikigo kiratiro cy'abanyagihugu abarundi bato bato bafise imyuga. Nuko n'ibi bikorwa rero ngira ngo baraza kuvyivugira bari hano Imana
ibahe. Mama ndabona ufise akantu keza mbega witwa gute? Izina Madarena aho kantu nako wajishe mbega nk'inkako oye ubwira ngo ukajishe gafata nk'igihe kingana iki?
Kagira kugira ngo umuntu akajishe kahere dufashe n'iminsi itanu.
None nko mu minsi itanu aho kantu umuntu akagusavye ngo ukamukorere bitwara amahera ngahe umuca ngahe?
Chomba nyine ko byakanele iminsi itanu umva biba ari iminsi ari mike umva haba hari ikindi gikorwa wahebye nyine
yego
ni ko gipfamo kugakurikirana tu umva nico gituma bategerwa kumusaba nyine menshi kugira ngo bikunde rero bari ba ugomba ko rero imbere
yego
nico kisaba nyine mfite ikindi gikorwa nyine ucu utegetwa nyine kumve mvuko bishiriye
yego. Nawe utubwira akazina kawe?
Ndi twashimira Imana ahinda.
None ako kantu niwe wakajishe?
Yego cyane nibyo nakajishe.
Nkako na mugani gato ko twara nk'iminsi ngahe nkako?
Iminsi ine.
Iminsi ine?
Yego.
Ego none uyu mwuga wanyu mubona wa mariki ko muwuzi
turize yo kimana izodufasha kadukorera nyene hanyuma tukaronka abakiriya bako dushorera twatujinshi twize turadukora tukadushira muhira twizeye turindiriye igihe cy'Imana izodukorera igitangaza tukaronka abakiriya
yo
wundi hoho turatubika cyane tukaturiya mu bugari abashinga nkahe bacu bakariramo bakanezera nayo ubundi tujisha twizeye
ego
twizeye ntituraronka isoko
ego
turasaba yuko mwadufasha turonderera abakiriya bakadufasha tukaronka aho twatugurisha
ego usaba iki abari ko baragukurikirana Nawe ndabona hari ufise akantu kari ku mutima bimeze gute?
Cyanizwa ni kigara y'ifana. Amfaka mu kumenya. Cyane kufanya umwana mutonya. Umukozi w'Imana yaradusanga ahantu akatubwira ijambo ry'Imana. Akatwiza turirimba nyine turatujyana n'amakorasi. Tukumva turanezerwa cyane tukumva turamukunze mu mutima. Hama ndaje kuba kumuhiriwe. Chambemera mu mwaka wa gatandatu acambwira yuko ari akantu kagashyira hamwe abantu barimo acambwira yuko nanjye nashobora gukajamo hamata ndakajamo sha twiga gukora tutuntu n'utuntu dusanzwe dusubirira amasashi ushobora kugatwara ku isoko ukagasumiramo tuntu
none ko mana kari ku mutima bimeze gute
uko kuntu kari ku mutima ushobora kugatwara wigiriye nk'ahantu kakaba kazinze kameze nk'uko hama ugiye nko ku isoko ushitse mu isoko ushitse mpanda yo twusuma gaca wogorora nkuko hama ugaca usuma ko washaka gusuma ugaca ushira indani hama uhetaje gusuma waseze indani ugaca kwitera ku tugu gaca wigiye
ne kukwereka bise none we uramaze gusona nka ku ufise nako washoye
yego akanaho nasonye
urumva rero uramaze kubimenya wewe none usaba iki abariko baradukurikira abariko baratwumviriza
cyo cyo twosaba abariko baradukurikira abariko baratwumviriza twabasaba yuko boraba ukuntu boduterera bakaturonsa nk'ama mashini n'ibintu bijanye n'imikasi bakagira n'icyo badufasha kugira ngo turonke ibitambaro dushobora gukuramo utu tuntu yego nicyo twabasaba bakaturondera n'isoko bakadufasha tukaronka n'ikibanza tugashobora gushyiramo utu tuntu ubu turi nko ngaha ku muhira hari abantu badashobora kubimenya yuko hano hantu hakorerwa utuntu nk'utu tumeze nk'uko muga turi nk'ahantu habona abantu barashobora kubibona bakaza barabwira bati hari ahantu nabonye utuntu tumeze nk'uko tukaza tubona turabasa nk'abantu baje kudushobora
dukomeza gushima Imana kuko byose tubishobozwa n'Imana ubwiyo bw'umuntu ntacyo bushobora kubikoresha kuko umuntu wenyine ntibushobora gukoranya abantu mere Imana nishimwe rero turafise umutwaro numva ari umutwaro ukomeye cyane umutwaro dufise utumashini tubiri ashe hamwe nagiye ndi turarira duha imashini zibiri hanyuma kuko abashaka kwiga ari benshi izo mashini zibiri ntizishobora kubakwira Imana itabwo kwigenza twize ko Imana izobikora iyatanguje ibikorwa izonabisotera Yesu nabahezagire cyane turashimiye kandi n'umuco wera by'ukuri Imana ibakomereza amaboko kuva iyi myaka heze imyaka nabitanguye ibi bikorwa tukora bitanguye muri 2010 turi mu 2019 heze imyaka 9 iyo myaka 9 yaba twaba dufise uwatubonye ariko ubu wari kutubona akadushigikira none turashimiye umuco wera bivuye ku mutima kumbura uzobibona wese agakorwa ku mutima azodusengere nicyo Imana yashoboza umuntu wese kugikora akazogikora hama n'aba bantu nyine batwigoreye kuva i Bujumbura kuza bagashika ahantu Nyabisindu n'ahantu hana hatoroshe no kugenda Imana ibahezagire cyane izo bari kugira iherezo ryiza Imana
rero bakunzi batukurikiye murabona neza yuko aba bantu bafise imyuka ikomeye kandi ari abantu bo gufata mu mugongo yaba abantu bose bogize ivyimviro nk'ibi bo kwiteje imbere aho kuvuga ibintu ataco bimaze ariko bakijukira imyuga ibateza imbere hanyuma rero tukaba dushimiye abadukurikiye tukaba dushimiye n'uyu yagize iri shyirahamwe none rero tukaba tugarukije ngaha ikiganiro Yesu abahezagire.